Academy, Dali Chibane. chi nenye go kosinye no mo bia no le kasirio chi na gboria kosigwo no ri aji maka o kasirio chi o ba kosimamu ayoro mo chuku chi na kenye me go ayoro mo chere ya di biko na nye mo di inye mo di inye mo wa nye kwanu me go marama ọchịchị gị enweghị ọgwụgwụ, ka adịchiri eze chi anwụ anwụ, anwụ anwụ ka ịbụ Chukwu ọma. Eze ndị eze mụ onye ọma, agbanwe agbanwe Chukwu ọma, ụtọ ụgbara igwe onye ọma. Chireze chireze Chikwu eze n'elu eze.
Ma ma we, Adonai, Father, we worship. Be thou exalted, O Lord. Amen.
Onye we mama did
Confusing love.
I'm ofufe n'ime eziokwu n'obi m nke si n'obi m pụta. Aga m amụkuru lụkwa dị ibe m lụrụ, aga m aga n'iru nke ibe m ụwa nke m agaghị adị iche. Eziokwu anyị galarịrị, ụmụ Chukwu galarịrị, ụmụ alaeze galarịrị, anyị agaghị abụ dị oru ọzọ.
Just to make that this thing is good and what we expected it to be. And I thank God that today it has come to an end. I thank God who gave me the inspiration. You know, one thing about life is talent and this thing. Once you have the talent and it's God, everything is possible. I thank especially my parents, my mom and my dad, ever loving and caring, and able to encourage and support. I thank God for the crew members. You are all wonderful. My director, my able DOP, the costumer, the makeup, everybody are all wonderful. And what did I have to tell you, my friends and sisters? If you know you have your talent, work towards it. Don't pursue the shadows. Look for yours. Ask God for yours. And above all, don't forget that Jesus Christ is around the corner. Whatever you do, remember that one day the history of the world will be summarized. Ask yourself, if Jesus Christ comes today, will you be among those that will be there? Jesus is coming very, very soon. Go there, get your own copy. Have it in your house. Don't borrow, just have your own in your house. This music will encourage you. It will tell you to carry on. And as you do so, may the ever Lord bless you all in Jesus' name.
Oh,